He toko maha ngā uri Māori kei wāinga I te kotahirau neke atu o ngā tāngata noa Aotearoa e noho puku ana ki roto I ngā whare here here manene o wahi tereiria. He porotu hei tā rātou e whakahe ana I te kino o te āhua o tā rātou noho ki tērā wāhi. Kia Eruera Rerekura, tēnei pūrongo.
Ko ēnei ngā mau ere I tētei ware ere ere I ahi tereiria e whawhai ana mō rātou mōtika.
We are on a hunger strike at the moment because the conditions are unfair.
Neke atu I te kota I rau ngā tangata no Aotearoa I ono atu wai ki ngā mai porotu ko te nuinga e Māori.
Unfortunately, Māori and Pacific Islanders are the majority of people being held in detention centres. New Zealand is the number one nationality. And Māori and Pacific are sadly the number one culture in there.
Ei tāna e unuku I ana ngā mau e reki wā I kē, e tawhiti rawa I o rātou whānau.
Anyone that's in a state, say Sydney, has moved to Melbourne or Perth, so they have been relocated away from their families, away from their children, away from their support services, and actually finding it very hard to get legal access as well. This is a form to break them, because the detention centres are designed for mental torture.
Ā, kei te ngana ngā kai tūao pēnā I a pain ki te kaupari atu I te nukuanga o ngā mauere.
The first thing I'd like to say that we're doing is trying to educate New Zealand and Australia about the fact that the Trans-Tasman Agreement simply isn't viable anymore. Too many New Zealand citizens are actually being put through legislated discrimination, which actually allows them to be the people going into detention centres.
Ai tā ngā mau e re kua rite rātou ki te porotu, a koa te roa o te wā. Eruera Rerekura, te karere.